Hello hello bakunzi ba Imperial TV aho muva mu Kagera ndabaha mu kija mahoro y'Imana abane namwe ni Galafan ari kuri mike uno munsi katubazaniye makuru ari karavugwa gose ku mbuga ngurukana bumenyi ngahe wacu mu Burundi ni Big Fizzo umwirinjye urangira mu cyane ngahe mu Burundi amazi myaka myinshi cyane muri industry aho uno munsi yavuye mu gacerere arishura imwe muri post y'umu promoter ni page yitwa Buja Flevo News aho imazi misi ipostinga ibintu bya Fizzo imazi misi icyoza Fizzo imazi misi ipostinga ibintu bisa nkuko bishaka kumumanura Fizzo cyane kumuburira indero no musi Big Fizzo ni yavuye byihanganira aho yacyaza muri commentaire anandika ibi bikurikira yanditse ati mu kinama quartier Gitega niho uba hama ukaba witwa Kaliste ushaka ukwitonda rero aya ni majambo ya Big Fizzo yavuye avuga kugo rubuga rwa Facebook ku yo page yitwa Buja Flevo News eka iyo page ya Buja Flevo News ntiyagarukiye ngaho yasubiye mu nyuma irapostinga ifoto ya Big Fizzo asa nk'uwasamye hama yandika nti what happened hama Big Fizzo ntituzi iyo ibigiye gukurikira ntituzi ko agiye kumwitwarira ntituzi ingingo agiye kwifatira ariko turazi ibyo bintu yanditse bisa nkuko amugabishije uno munsi twatubafitiye andi makuru muri Rivi w'u Burundi ariko afisa amamuko yo muri Congo wonawe suwundi ni Mr Champagne aho kuri uno mwanya ari mu gihugu cya Tanzania ejo hahise yahuye na patranking yari muri album launch ya Alikiba yakaba yahuye n'abantu bagiye batandukanye eka ariyo na ka video twabonye ari muri studio ari kumwe na Christian Bella ibyo si ibintu two kwihoza si ibintu tworeka kuvuga eka umuntu akoze neza turamayagiza tukamutera n'intege uwo ni Mr Champagne kenshi akunda kuvuga yuko abafans aribo ba bossi biwe kadushimira abantu bose mwari kumwe nanje kuva mu ntango kiganiro gushika mu mperezo eka tubashimire gose ciao ciao